just for this.
I've made myself so sick, I wish I'd stay asleep today. I never thought this day would end.
I never thought tonight could ever be
this close to me. Close to me.
Just try to see in the dark.
Just try to make it work. To feel the fear before you hear. I make shapes come much too close.
I pull my eyes out, hold my breath and wait
until I share. But if I had your faith, then I could make it safe and clean. Make it safe and clean. If only I was sure that my head on the door was a dream. Myself so sick, I wish I'd stayed asleep today. I never thought this day would end.
I never thought tonight could
ever be this close to me. But if I had your face, then I could make it safe and clean. Make it safe and clean. If only I was sure that my head on the door was a dream. Oh yeah. Close to me. Oh yeah. Close to me. Da 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 da